Mane mume walungeni kakawane ne nyakora mo gajwang inga kaja Kenya inene nade. Bo medu mana gomba ka ntire mbaka momoko ma obro goyo. Mana ko kalukom X code Facebook. Nitie momoko mag pap bende maji goyo. E thuro momoko ma bende gen gonya kwara mo gajwang. Kata kamano to marogola olit. Wi wa kikwil bende ni wantire kodi wot piny moko ma bende nyowe waka mutingo. Brigadier Swale Saidi en nyoje sokowe. Colonel Duncan Keitani. Lieutenant Colonel David Sawe. Major George Benson Magondu, Manetayo Ndekalapaprano, Captain Sora Mohamed, Captain Hilary Litali, Senior Sergeant John Kenywa Mureithi, called Sergeant Cliffons Omondi, Wood Aleo Kaugagi, called Sergeant Rose Nyawira, Omedo Kuyo Kodge, Kabende Kenya Dinime, called Kinde Mar Kuyo, Mopogo record Manonya Kongojuang, Bura Mabende Fred Governor, Neorade Kumpul Mokongo Aching, called Mosenendo General. Ne en romo manobedo kendo Bomas of Kenya mane jeten piny Kenya ne dilo romo ayanga manoluong kod SRC mar poro wach ni tudang waduok wach mar osigo ma osebedo katero sirikal nade mar osara mag jotich mag sirikal romo no nyichurumo jomo kalo chien kanitire weche moko mane owachi Fred aroma na chako kodi nine bura makamano to neno kagima sirikal nowuok matek ahinya ni mae midhiero maduong mosebedo kamiyo sirikal ok nyal chopo dwache mar dongruok ne japiny. Wach mar wage bill osigo mapek mar osara ma jotich mag sirikal wan kanye to gin ang'o mane bura makamano nong'ado ni nyalo konyo.
Victor, nicha ne en romo maber anyalo wacho kamano nikech no okelo jodito mag piny owacho ka oting'o kod ka bede piny owacho mopogore opogore mondo piny owacho jogo ane mbaka ni to ere kaka pek mar chudo mar osara masani ni e pasent 40 kod 6 pacho ka e inyalo duog nyaka pasent 30 kod 5 koro miyo ne gitemo ng'iyo ni to osara ma ichulo ma piny owacho chulo piny owacho mamalo to gi piny owacho ma county ere kaka inyalo duoge e pasent 30 kod 5 mano kuwuok kuom omenda ma piny Kenya jochoko nikech gineno ka thoth omenda dhi ne weche mag gik maluongo ni recurrent expenditure to ahinya ahinya weche mag salaries gi na bende mbaka manogore kacha ne otemo kamulo koda ka jotije manyawawa to gi jotije ma wawacho ni support staff kata jok ma samoro tije maging'iyo king'iyo ka samoro wawach kata mana office governor kuom ranyisi to nitiere advisers magin godo ma samoro jok masumo gi paro iyudo ka ng'eny moloyo technical staff kata moloyo technocrats mondiki monego bed ni chamo osara koro nyicha ne liekore ni samoro magi gin kuonde ma jok mamoko oloso godo tuchi ma samoro gipowo godo dero mar sirikal to bende king'iyo wach mar wach mar ghost workers ni en gima nyicha ne oliekore ni entire e apisi mathoth entire county government entire bad migepe
state house
nitiere entire nyake bunge entire nyake bunge koro miyo mbaka cha nyucha ne ogore ma ntire recommendations manyo ogol mang'eny ma okanyal somo details gi nekech sa to ntire targets manyocha ne gimiyore ni ka gidok to gidhi ging'iya ni payroll margi ni to ere jotije ma gin godo ma samoro timo tije ma onwoyore ne nitiere mbaka bende manogore ni nitiere tije ma county government tiyo to national government bende tiyo to tijegi duto te ichule osara koro ne ging'iyo ni ere kaka ginyalo streamline tijegi nikech governors bende nyocha ne ywak ni nitiere tije mamoko ma sirikal odong' godo mondo mi ginyodh godo omenda sirikal mamalo odong' godo mondo mi ginyodh godo omenda deliberately mondo mi kik gichwal tijegi odhi e counties koro nicha ne en mbaka malach gimachielo ma bende nicha ne wuok kanyo en ni king'iyo tenruok mineno ka tije jotije manyawawa gi otenruok moko nicha ne wuok ni mulo gi tek nikech kacha cha nicha ji noyie adier ni nyaka dhi yang'a mbura mak mana ni giluor ni to ng'ama dhi yang'o mbura ni en ye ng'a mane penjo maduong'
kare gin Rigathi Gachagua ne owacho ni jatend piny kata idwa timo tijni to aneno ka nitie kamoro kama odhi bedo matek ndo
odhi bedo matek nikech gimachielo mancha ne wuok kech Victor kineno gimoro giki rang'iny ma jatend piny olosie to tieni gino en gima pek jogo matiye sirikal manungo bok mabandia ma yo nyodha nyodho sara ka to samoro oboke mare kata sombe kata tiegruok mare ok oluwore gi tijno koro mae mancha ne nyiso jatend piny ne wacho ni ng'e ni jogi gikelo pek nikech ok giti tich monego be notiyo koro chune ni sama en jatelo to en goboke mabandria nyako dhi oaya ngat machielo man goboke muwinjore mondo bi oti tijni koro ngani ema biro kae kaka support staff to tiyo tijni koro en tich ne mana tich keto koke masamoro keto koke kata mane gimokia koro samo keto koke gima okiani ema miyo neno ka kata mana cases mang'eny bende dhi yedo koro an gi pacha taparo ni ncha en mbaka maber mak mana ni kama nyocha nodhi ogikie eni ma incha ne en bura mar adek mar ng'iyo rango weche mag wage bill ni to gima ncha nochija ni nyocha nokaneno wajumbe ei bura cha nikech ng'eyo ni wajumbe gi ema keto chike gi to kata mbaka cha gore nikech jopiny be nyocha tin riwruoge mag civil societies incha ne watin ting'eyo ni ng'at mani ofis kata komie thuolo ni mondo odhi implement resolutions ka to implement lakini o make sure ni en en safe
omiyo kare komonde
omiyo kare komonde to bende kata ka en ema nokelo jotije manyawawa ka nikech ng'e ni mano wande kiwe kende ni en ema odhi owar nyawawa ka to ng'e ni nyawepe ka oloko godo ong'e ni nyawawa go konye yot mondo mi en manyo oketo nyawawa ka odhi ogol gi
samoro jakwath makwane dala ni e peril ma sirikal
Emomiyo bi ni payroll ma sirkal emomiyo ok ibar buri kendi to joka no wene gi ni bur to nitie kendo remo to dhi uru dhu bar ochako mi jotend CEOs ka omi chairman gi jok mamoko ni emo dhi obar bur tingi ni buri ka in godo Victor en gi rem emomiyo ng'ato nyaka tieli piny misamoro yudo ka ng'ato tielo badi koni eka bar ni makate ywak to bang'e ang' ninind gotieno
okibaki ni ka jirani zake okiyo
mano kaka ken wacha ni koro aparo ni gichacha nonego bed ni gichaduog e od bura to jo od bura gi bende waseneno ka sama gimanyo kombe gi to gimuolo ka gisedonjo ni gimbe osachi gitin gimbe gidwa ni mondo medgi koro en bura maber mak mana ni ng'at mabiro timo gini kata biro keti e tim ema dhi bet matek koro ena mbaka masamoro nyalo biro dhi mbele nitiere kunde maginyalo duokie matin nikech adieri mantiere no meda motiyo godo osara tong king'iyo kata mana geche ma kawuono awe governor nikech kono komabetie king'iyo kata mana geche ma mawaziri ringo godo kende gin geche ma lokro gi dongo kendo modho omenda mathoth masamoro king'iyo kaka giriedo gidhi to nyisi ni omenda mathoth dhi iye gigi ma ok dhi iye development king'iyo kata mana gavana ma Nairobi kae kata ka okadwa mulo tanyalo kawo kuom ranyisi ni kuma gavana ma Nairobi kende ochomo to kawuono Victor kiwuok e ndara ma Kenyatta Avenue ndara ma University Way no kibiro kasto idonjo gi Nyerere Road bugni mane ndara kende kibiro mondo ichwe Serena ka kende mano po kidonjo Jogo Road nderni gini gi burni lakini king'iyo geche ma gin giringo go en gari ma kata ogo bugono to ok
owinji
koro magi gin gik ma nyaka ng'i ok owinji koro gin mbaka manyogore maber taparo ni keto gi e tim e kama koro wantiere mane madawach mondo awene nyakwar Peres bende
ogoye wiye erokamano nyakwar Peres yue wiye ang'e ni nyoe in e mesa mar kaweche manyien